Ipepo ya kwa deveti mumalumbo Ilio abe mbukile lesa wakwe Mumbele lioluse, mumbele lioluse Pakubifa kwa ndikonse mwelesa Ine mwelesa Belomba Munjelele Ine mwelesa wandi Belombo
Hey,
my boy. Shawami nanoku mi palamina lelo u bukulu kwankumbu shenu imwemu lamfaya yonse munjele. Patule pimpikulu buto na ine mumpatule yawe na ine
mumpatule
ifomwa patula menshi kumu na ine
na ine mumpatule.